Lamela PS News la ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti kungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthela izo zonke izindaba ezenzakalayo.
Love you so much, baby. Siyabonga guys. Pincho. Pepsi.
All right, Pishimora. All right, Pima Pincho.